Vino vino vya karenganyo ku migambwe yo mu Burundi cyane cyane gutoteza umugambwe SNL bidahagaze mu Burundi Burundi ntibuzotera imbere umugambwe umwe uhari ugomba kuhaguma wonyene ntugomba gusangira n'iyindi. Iyi foto niyo uyu munsi ku bikorwa by'umugambwe senerije ryakoretse ibikorwa bibayabaye. Ndakuzaniye amakuru atari meza kuko inyuma y'iyi foto mubona wararongoye uyu aba bantu yaciye afatwa arafungwa. Ndaje tuganire byinshi ariko reka amaze nakubwire ndakuvira imuzi n'imuzi. Kuri uyu munsi niho inyankamugayo z'umugambwe SNL mu cegera ntara cha Rugombo no mu cegera ntara cha Cibitoke kwigenekeza rya 10 Kigarama niho bihweza gusubira ku kivi bakoranye bagira kanama bihweza kubijanye no gusubira ku kivi gukora ibikorwa by'umugambwe urabona ko haizi imisi badakora. Hanyuma inyuma yo guterana ntibyabaye mu kibi tujye gusa kubera ko n'umucegera ntaraca Gitega naho nyine inyakamugayo zakoranye urumva ko byabaye mu kibi toke be n'Igitega hanyuma baganira inyakamugayo baganira hagati yabo kubijanye no gusubira ku kivi gukora. Twibukanye ko mwi misi umukuru w'umugambwe SNL umushinga mateka gatugwasa yasohoye itangazo yakoranije inyakamugayo nawe hanyuma ababwira ibijanye no gusubira ku kivi kubera ko ibihano byari bitegekanijwe bimara amezi atandatu byaheze. Ningingo umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yaciye apinga avuga yuko ibihano bikibandanya abatari bake barababaye twarabaye amaudio ngaha mwarayumvise n'ubu ndabemereye ngaha ndaza kubaha analyse za bamwe mu nyankamugayo ibyo bavuga ku bijanye n'ibyo babona babikorera mu gihugu cy'u Burundi. Mu masaha y'umugoroba rero niho duce turonye inkuru atari nziza abadukurikira duhaye amakuru atubwira yuko mu Cibitoke hano wararongoye bano bateranye mu Cibitoke basibura ingoro baganiranye n'umugambwe yaciye atabwa muri yombi aciye afatwa n'igipolisi acaja gufungwa. Mu by'ukuri n'ibintu bitishimiwe n'abantu n'ibintu bisuzuguwe n'abantu benshi cyane. Mu makuru twahawe n'abadukurikira batubwiye yuko uyu yararongoye bano yitwa Christophe Banyankiyubusa Banyankirubusa Christophe Banyankirubusa aciye afatwa aja gufungwa yagiriza ko ngo yakoresheje inama itemewe n'amategeko. Yatwawe ku masaha yo kumugoroba na OPG akorera mu Cibitoke amutwara kumufunga amwagirije yuko yakoresheje inama itemewe n'amategeko. Inyankamugayo zababaye zarize aha ntibora ama message ni iki ariko bavuga bati ntawe dufite tuvugira tuvuze baratumesura ibintu n'ibintu mbere mbonye bibaje cyane n'imbonera kure zimwe zimwe zivuga ati n'ukuri twe turabasenere ariko ibintu abasenere bariko barakorekwa biratubabaza. Nacambaza ni kuki none umugambo uri ku butegetsi ugomba kwisangiza urubuga kwa politiki wonyine kuki umugambo uri ku butegetsi udashaka gusangira n'iyindi. Hano murabona ko byari ibintu byiza mu by'ukuri izi n'inyankamugayo zari zagiye hamwe ziravuga ati reka dusukure ingoro y'umugambwe hanyuma bateranira hamwe. Murabona ko bafashe agafoto keza bavuga bati natwe dusubiye kuza turaterana tuje ku murimo. Ego amategeko uko abivuga y'umushikiranganji avuga yuko ingingo bafashe mara mezi atandatu ariko yaraheze kandi ijya ingingo ihagarika ibikogwa byo guteranya abantu benshi kuja ku kibuga n'ibiki ariko babateraniye kuri permanence y'umugambwe kandi noneho bavuga ko nibihano byaheze kuki umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi utoteza iyindi migambwe hano tuvuga seneri kubera ko ariboneka umugambwe uri ku butegetsi yabana iprona yari ifise ingufu wabayitoteza shanke iyindi migambwe. So hano rero Jesse novuga byinshi nkamwe bw'abarundi twe bw'abarundi nahacu yuko bino bintu tubivamwo kuko bagumye bagira ibitukanuma babona ko atacho bitwaye twavyemeye cyanke baduteye ubwo batwavyemeye mwe mutavuye hasi ngo muvyemereze bino ntibizohera bizokwama bimeze gutya bimeze uko gushika mpaka bisaba ko mwebwe rero mucacini ju inzira zitandukanye bakabyemereza ndatangazwa n'abantu n'imiburi ega bari mu Burundi n'ukuri hari abatinya kandi birumvikana bivanye n'ibyo bakoreye 2015 ariko ibaze nk'abantu bari hanze abo nk'abantu bitwa ngo na diaspora mora mbona byifotoza bakambara imitamana ya SNL ahubwo ngiye kuzanda batuka ariko apana byabongere no ngiye kuzanda batuka mu buryo nyene ubu barambara imishanana bakambara imipira nk'abantu bari ifotoza bagapostinga ngo ninya nkamugayo ngo zo hanze nta no kuryogora bene wabo barabacurika batabacura kanga umugambwe bagomba kufuta bakureho mwe muri hanze ni kwifotaza gusa mukaja hamwe ngo birongo politike sinzi aho nabonye mu minsi bavuga kandi mwe nabonye cembara kutari kuvuga mu mbabarire kandi ibintu bivuze ni shavu kuko nanje ndi umuntu kandi wenda we nkakaruruka nyanka mugayo barundi barundi kazi harageze ko tuva mu majambo tukaja mu bikogwa ibintu byo kwifotoza kuduza amaboko kwerekana ngo turi banaka ubu aho abasendefdd bageze ntibagikangwa n'igihagararo canke kwifotoza bagomba abantu bavuga canke babiyamiriza bakora action kuko barakamejeje ndashima ko muje hamwe mukifotoza mukerekana ko muri nyankamugayo ariko no gukora zoom uyu munsi umwe cyane kurunikana ama audio ntimubikora kandi abasende DFDD ubu ibintu bibakanga byo kwifotoza cyane kuvuga no kwandika oya niyo mpamvu mbere je nakoze ama groupe yo kuvuga arunyika ama audio nagiye mbona postinga ku rubuga rwa senere bandika ngo kuri uyu wa kabiri Kigarama igenekerezo Kigarama ike bumbe mirongo na gatatu inyankamugayo section Benelux barakoranye baterane intege kugira bagwanya kagwe kabiyunkoye bariko bazimiza abantu bakamenyesha ko ibyo bariko bakora atari kindi atakindi bigamije atari gusambura umugambwe SNL bakamenyesha ko bashigikiye nyakubahwa umukuru w'umugambwe SNL nyakubahwa umushinga mateka gato gwasa ninze garongoye very good barangiza bavuga ngo kajambo kamwe kwizinya nkamugayo section Benelux please ngwaba abana ba diaspora sibyo mwaba bose ubuhoboramo abazi bagira zoom ibiganiro bya zoom cyane bakaza bagira space kuri Twitter bakavuga ibijanye n'umugambwe bakerekana yuko umugambwe uri kuranigwa mu menshi n'aba diaspora kandi ijwi rya diaspora ragira kure hari abantu bambwira ngo Daniel ngo menga ngo ni buri musenere gusa ngo kuri Facebook ngo ntawandika abamusanga bavuga ngo rumba ngo turi muri diaspora ngo ntitugomba ngo amaviza bamwe bama mu Burundi abandi usanga bavuga ngo urumba ngo rushaka ngo amangwa byo bashaka ntabyo mvuga kobera ni byinshi twese turavise ibyo twahebye kugira ngo tuvuge twese turavise ibintu twahebye twemera kuvuga ukuri kubabaza abantu badakunda ukuri kwifotoza ni byiza tubone ko muhari ariko no kuvuga birakenewe ubu basene defdete bakeneye abantu bavuga ntibakeneye abantu bavuga bakeneye abantu bakora hano bari bateranye iyi biro c'est bon ni byiza cyane kandi bagize neza kandi nayo nabishimye ariko jenera kandi nakundisabira uyu munsi sende defdete ntitinya ibivye kwifotoza sende defdede nitinya kwifotoza ndiko ndabikubwiza ukuri kandi zimwe ndakubeshe sende defdede keneye ko muvuga tugasha chini juu tukiyamiriza karenganyo bariko barakorera inyangamugayo ataruko bazoguma tugendera ko mwifotoza baca gukora inama mwifotoza bagenda kugira ama meeting yabo inyangamugayo ziterana nandika na senere yandika mwebuke yemwifotoza ngo turavyamirije bizoherera iyo bisaba ko muvuga mwebwe ba diaspora muri muri abasenere narumvise muri groupe amarira yaba groupe mfise senere nyangamugayo nimero 2 basaba diaspora ko baterera mu buryo butandukanye ndashima diaspora barungika ama audio bariho tuvugana cyane badufasha kugira ngo dushikanije ikure ibaze nkamwe mbona ngaha mwebwe ba diaspora mbona muri ngaha nk'ubu mwebwe namwe muvuze ijwi ryanyu ryoshika hehe ariko ntimuvuga ni kwifotoza gusa niyo utanga amafaranga ugafasha umugambwe niyo ugira ibiki ugafasha umugambwe byose ni zero ubu inyankamugayo zigeze zikeneye yuko ivyo mukora nivyo biriho ntibibuze byo kuvugira umugambwe no gukotiza ariko hakeneye ko musohora nijwi mukavuga kugira ngo amakungu amenye iki kibazo senere fise habonetse abantu nka 10 bakora nk'ibi nkora cyangwa tatugira utuzumu du space hari hejuru kuri Twitter tugatugize ibiganiro nk'ivyo kandi biva muri diaspora byari bifise ingufu zirezire nta n'umuntu mbona yitanga ngo dukore ibiganiro naho ka video tugakora shehe nkoresha n'amajwi ni kwifotoza gusa bafite ibintu bya profit abantu babandi bukeze bona ngo dushaka ibi nibi nibi atani ikintu bigeze bagaragaramo gusa ibi rero bisigura kutabukunda umugambwe niyo bavuze muranumva uvuga rimwe rimwe nieme magera wenyene abandi bose ndabona ko bari fotoza nibeshi ngo nta numwe avugaje mu mbabarire kandi uyu munsi bino ndabavuze kubera nko kubatera ibombe mumenye ikintu mubwirizwa gukora yuko ari kuva mu gakerere hanyuma mukaza murarungika ama audio mukaza murarungika amajwi ubutumwa kwa ministere d'interieur ministere akamenya ibyo byakora ko atari ibyo uyu munsi inyankamugayo yahagaritswe inyankamugayo yahagaritswe mu cibitoke akaba yakamizwe n'ingoma ibi rero bisaba yuko tuvyamiriza kugira ngo bigende neza murakoze nta byinshi navuga reka ndabumvishe ibindi byumviro mu nyankamugayo bitandukanye icyo bavuga icyo bifuza mu gihugu icyo bavuga ku mugambwe senere bitandukanye murakoze cyane mumbabarire nimba ari ubitsitaje
turashimira ubwa mbere bwo abashinga amateka mu mugambwe senere ku bijyanye na kijya gikorwa cyo muna amashinga amateka cy'abajya abantu bo muri sene bajya rero si bishasha dusanzwe tumenyereye cyangwa tubimenyereye si bishasha iwacu kuko nta kuntu boba botora abantu bo muri sene b'umugambi umwe ntaho byakabonetse ntaho byakabaye twebwe rero nk'inyankamugayo ibyo ntabyo dushimye ibyo dushimye cyane turasaba rero nyakubahwa umukuru w'umugambwe twebwe turi inyuma yiwe ingingo yo gufata ariko basohoka bijya twarabishimye rero nuko ikintu nyamukuru tuzi ubwo butegetsi buhari nuko butinya umushinga amateka nyakubahwa agatogwasa turazi neza ko bamutinya kandi baramutinya niko kuva aho bahereye dusambura umugambwe basubira nibaza dukura amaboko mu mpuzu inyankambwa zose ho ziri hose zikura amaboko mu mpuzu tuye kujyama mukondra zose rero bajya bashinga amateka kajya kagwa kabagumutsi bo bipfuze byabo bijya bya batase mani rambona bya bamakuru atana nabande nabande bajya basangira kajya kagwa kabonyene tebwe ntako tuzokagwanya twivuye inyuma tabisubiyemo aho tuzobabona hose nibareho tucanishamwo bone bagende ni baraheza kuba bagumya abasende defude nibagende babambika imitama nabambare barekereye kutwihishamo yego hanyuma umushanaje ntaro hagati nawe cajejwe ibyajejwe arabifitiye amategeko mugabo najejwe kuhinjira mu by'imigambwe cyo kwinjira mu by'imigambwe ahubwo bajya abantu batuma batransimanira mbona bamakurata nabo basangiye kajya kagwa kabo nyine bateshwe bate bagende binje mu mugambwe wa Saint Deputy noneho baramaze no kwinjira birazwi rero twebwe tunyuma mushya amatekanya kwa gatao gwasa turiyemeje neza yuko tuzokora izo nzitizi zose batanga izo kwitoza n'inzitizi zo kijya no hino mugabe imana irabibona ngo basabe inyankamugayo zose aho ziri mu Burundi no mu makungu zitekane imana imbere kuba mu 2010 twarabatsinze mu 2015 nicyo mwabonye mu 2020 mwarabibonye none ivyo rwego ntibizodutse imvuto ahubwo rero nyakuba umenyesha makuru cyo no gusaba ivyo jwe ryanduri yashikirize hose mu Barundi mu gihugu cy'u Burundi mu makungu bumva intererano two turasaba leta ikwiye kujya hamwe n'abandi kugira ngo bategure amatora seni n'umuhagarikiri umuhagarikizi waba w'umupira rero twumva yuko babuze abapadiri canke abandi bapastori bo kurikirana ivyo bikorwa ya ntumbero yo kwigeza kure umugambwe SNL ariko bizobarusha nagomba renda bigusabe ubishikirize mu bantu no makungu yuko twebwe tutazotohoka turi nyuma mushya amatekanya kubagwa togwasa ibyo azokora byose ibyo azofata byose tuzomushigikira nidusangwe SNL nyankamugayo twese
amakina giramvuge ni kuvyerekeye umugambwe sene uko kuntu nyene uri kuratotezwa hajya uravye amabi abarundi bariko baragirirwa ukaraba n'ubuzima barundi barimo hajya anagomba ndakubwira ko sene bariko barayiyamamariza urabona ko bagenda bafatira ibihano bakabugarira bakagira gute bakabacuranguza bakabarenganya ku mugaragaro hajya no kubiyamamariza kuko abarundi baramaze gushika ahantu bababara icyo ndagusabye mwebwe mushika kure kandi mufise n'ijwi rishika kure mudufashe uburyo mu 2025 hatazosubira kwibwa amatora hamwe hatosubira kwibwa amatora ndakubwije kuri Senate itegetswa gutsinda je nakubwiye ndi umusendede kuva nkiri muto kuva sendede ibaho ndi mu bantu ba mbere bayinjiyemo kandi kuva mu hari sendede utangura mu ishamba je ninjiye 94 ariho gitangura na uvuyemo ari uko urugamba ruheza urumva ko inkaba bya sendede nari bayimo cyane kose kuvuga nabe muri komite w'umugambi ashaka kuko kwintara ndayizi narayikoreye narafise n'ubumuga nakuye gushikanwa munsi mfata imiti iminsi yose kumisi yakabaye kandi je ndayigurira ni ukuvuga rero kubijanye no mugambwe SNL nimwirwe muragira ngo ibiki nibindi ngo mucejya no hino uzotsinda ukudatsinda kwawe no kuzokwikwibwa amajwi gusa kuko je ndayaga n'abanyagihugu benshi ndabazi turayaga nabo twanara ku rugamba turayaga n'abandi bo babanyi inshuti baba bari mu bundi canke bari hanze y'igihugu nuko nagomba nkubwitsa ukuri ari hamwe amatora tokwibwa umugambwe sene tugezwa gutsinda ariko ikibazo nabo twanye tuyageje twese dufise ikibazo kimwe gusa mbega ni gute amajwi atosubira kwibwa ko muri 2022 mwebwe yo tagutumye mugerageze no kuri mudusabira makungu azohagarikira amatora kugira ngo twabikwa twova muri bihe bibi turimwo jewe namwe mvuga je ndakuze mfise imyaka 56 numva ko ibyo mbonye si bikeye nagira ndakubwire uko imigambwe imeze uwo mugambwe umeze nk'umuntu umwana aravuka agakura agasaza agapfa kugira ngo murabona imigambwe yagiye iba ngaha mu Burundi n'umugambwe ni kumeze uratangura ugakura ugasaza ugapfa turiko turababyireye umugambwe uri ku butegetsi ukora biraboneka neza yuko byabaye nabi ngira mwese murabibona rero cyo ndakubwiye ni iki conyene gusa barundi twese turarira ikintu amakungu yo dufasha ni kimwe gusa nuko amatora atosubira kwibwa tugahindura ibintu tukaraba by'ukuri kuko abarundi jeho navuga jeho kubira napfuma hari habari by'ukuri mbona basigaye bateka igongo basigaye bateka igongo by'ukuri nkabona abantu twahoranye ku rugamba bararara ubusa bugaca bukira kandi twari kumwe ku rugamba no kuri rero ku by'umuhari sene ku mugambwe senere ntibacuranguzi ko bashaka kimwe gusa bazi baremere kuja mu matora amajwi ntiyibwe gutsinda ni garanti kurema ko ndabirabye biraboneka neza biragaragara ko abantu bararushe cyane hama mudufashe shikare gusemera nkumbure ijwi ryanyu ryacu rizoshika kure nkumbure ibintu bihinduke bidahindutse abantu sibone niba ariko barajabye uhereye hejuru gushika hasi harimwo mwabarira benshi bambara ujya mwambaro bakaca mu nama bagakora ibikorwa byose mugabo ari kugira ngo bace aho bagira gute barara kuko urazi babimenye ko ari umusente de mugabo ufise ibyumviro byo guhindura ibintu cyangwa ufise ibyumviro byo kwerekana ibitagenda neza cyangwa unenga ibikorwa biba ariko barakora ubugiye bupfuye iyo hariho benshi bavuga bati tubapfa kugenda nyine kugira ngo tube turamaze kabiri tube turangaho turara hariho abantu badashobora kuzobatora kubera iki barabona ibiriko birakorwa nabo nyine bakabura uko babigira barabibona byose uko biriko biragenda rero uko nabivuze ni kuri rya jambo yuko icyo dusaba ari uko amatora atokwibwa gusa bajya ubona bagenda mu minsi mikuru ngo bagiye kwakira umukuru w'umugambwe ibiki ni ukugira baronke aho barara aho bakika umusaya umbure bongere baronke na tujya tuntu bashobora kuronka kuko urazi muri bo uhirahe bakamenya ko utari mu mugambi wabo ubutashe n'akazi wabo barufise nshobora kwaronka kandi no buzima urashobora kubutakaza rero hari nkuru benshi badashobora kubakwa kuvuga ngo ndaha mugabo agatima kuri bo karamaze kupfa ko kera nico gituma mukuri birateye ubwoba umuntu wese ahari aharanira iki kintu yuko amatora atosubira kwibwa ibisigaye bizoca bigenda neza kabisa ego mesagigo rero imana ishikare kubakomeza no kubazigama no kubarinda kuko mwebwe mbamenyesha amakuru mushira amakuru y'ukuri ahabona ndazi muri ahantu biteye ubwoba ariko imana izashikare ibazigama kuko igihugu kuko mufite akamaze igihugu n'isi imana rero ikunda Uburundi izobazigama kandi
nimba ari umuntu nsitaje mumbabarire please nanje ndi umuntu je nifuza yuko umugambwe senere uhagarara neza je vraiment jewe singe umunwa nicyo kintunze iyo mbonye nko abantu bateranye nk'aba bagaca baja kubarenganya umunsi bakapfunga uwo ari abarongoye numva mbabaye byabaye igitega bateraniye hamwe baraganira byari byiza cibitoke bateraniye hamwe baraganira byari byiza ku mugoroba bagaca bafata mu cibitoke baja kumufunga tukaba twinumira umukuru w'umugambwe akavuga agasarara agateranya abamenyesha makuru na madamu ra buri munsi biranira n'ikigongwe zamara mufasha mwebwe nyenya nka mugayo cyane na ba diaspora mwe mufise umwidegembe yo kuvuga abari mu Burundi bavuga ngo turafize ubwoba kubera imvo z'umutekano kandi ndabatahura gose namwe gute nta mutekano mufise ni gukunda maronko gusa ngo ntidave twihemukira ngo ngangwe twese dufise ibyo twahevye namwe ni muhebe mukunda igihugu mwigura igihugu canke muri bamwe biyorobeka bamwe usanga batambikije bahubwo kuma kuri ngaha kundi kuri hariya navye ndabagirije mugabo usanga ari nabyo uyu munsi mumba barire nkuzi kiganiro kiri different nivye namahora kuko singomba guca ku mpande nimba mugomba ku gihugu gihinduka sako du cubwenge tukiyanka tukavuga tutarya umunwa tukerekana makosa ahari tukiyamiriza ikintu kibi cyose gisubiza igihugu inyuma cyo yatera imbere anyuma yo wundi mahiganwa azaba mahiganwa meza senere itsinzwe igende senere itsinzwe igende atawandya bangura hamwe atawidoga nicyo twifuza mugapana aho umugambwe umwe ukandamize yindi ibi nta muntu yobyemera uyu munsi igihugu cyaratembagaye kimeze nabi namwe murabibona bisaba ko habamo gukinagura abanyagihugu nibavuga ati reka twongere tugerageze sendede bayitore mugabo hari freedom ku migambwe yose nibavuga ngo sendede twayisezerera turayisezerera kubera ko ntacyo batumariye bayisezerere kubera tubari umwidegenvinyine nuko abashimiye mumbabarire nimba ndabatsitaje ngumye nagumye nsaba imbabazi uyu munsi kuko nkuzi iganiro gitandukanye n'ibyo namankora hari abantu bashaka kutwandikira rero tugomba ko dukora ibiganiro kugira ngo dufashanye duteze imbere igihugu imbere canke dutange amakuru yizewe nimba ugomba kuduha amakuru ugomba kutuganiriza byose bikorwa kuri WhatsApp yanje utangiza akamenyetso ko guteranya inimero majina 358 46 58 31 ugacohereza ku majina 314. Cyo nitwa Daniel Mugisha. Nitwa Daniel Mugisha. Ugomba no kunyandikira kuri email, wandika kuri danimugisha157@gmail.com. Ushobora kunyandikira kandi ku YouTube, channel Rugendo News cyangwa iyindi YouTube yitwa Senere Nyankamugayo naho nyine mushobora kwakura ibiganiro byanje. Murakoze cyane mana mujyo yubahezagire. Ariko kandi ndafise na Facebook page yitwa Daniel Mugisha. Kenye kunyandikira kuri Facebook page yanje ni Daniel Mugisha. Murakoze.